Thank you. Hayi ndandimela kuwena mntwana wami hayi into zoyenza.
Hayi, ngiyabonga. Ngoba ngikusukela. Ashinqo. Hayi, ngiyabonga. Ngoba nje ungiyazi. Поливать.
Ich.